wazee pale Liverpool vile tunajaribu kusema hapo hivyo. The MVP of the game is Trevor.